Bum, 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 bum. Challenge accepted.
So you're out in the sun all day in DC. You got a little sunburn, and you might be asking, why do I look like Hannibal Lecter? Because I got a wonderful face mask that has aloe in it to make my skin look nice and pretty. And I made myself a daiquiri. And I'm also eating homemade stuffed crust pizza. And we're watching a documentary from 2007, so the most relaxing night ever.
Da 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 da